atumira atakuona kwa miyo yake atemera apa sokoneza
madzuka bwanji tadala ndi maize koma nde muone kuti muli pachankhuto anai anayinu mukundiona koma
pepani anti tangobalalika aliyense akungokamba zakatemera tigula nthochi ziwiri
tonsetu tinayandirapo katemera tili ana tadala anthu amatha kumangolankhula zilizonse akakhala kuti sakudziwa chenicheni kapena kuti ali ndi mantha kapena kuti angofuna kungotchuka basi inu musamakhumudwe nawo amenewo mwandimva mukundimva
amayi
nikatundu wanuyu basi zipita ngakusikulu
tathokoza anji
Anai, mwachedwa ngemupitirabe kuenda pang'ono zoona?
Sa.
Hey.
Kodi zoona zomwe malume akugamba zokhudza katemerazi?
Nkutheka malume ombuyomo, saka gwizani ndi madotolo kapena ndikonyeka zingaza umoyo. Koma sikuti ndi munthu woyipa. Ndipo mudziwa mmene amakondera wake kusonkhanitsa gulu la anthu kuti adziamvere. Sichonde? Hey, katemera wakhala kuperekedwa kwa anthu ochuluka kwambiri. Katemera amapangidwa motsatira ndondomeko za umoyo zotetezeka ndizoopyatu kwambiri kufalitsa uthenga olakuika wa katemera
ehe uthenga wina uti pafoni pangapo kukhuza katemera kaya zoona kapena zaboza ndi ziti anthu akungokamba zinthu zosiyana
tadala ukuona ngati tingatayani kuti tidziwe ngati uthenga uli woona kapena waboza
inetu sindikhulupirira uthenga wapa wa whatsapp kapena pa social media imayesesa kupeza uthenga woona pa website ya za umoyo inu mumatani aphunzitsi
chimodzimodzi tadala ndimafufuza zayemwe akufotokoza nkhani kenaka ndimafufuza choonadi ngati zogwirizana ndi zokamba za mabungwe aza umoyo akatswidwa aza umoyo kapena atola nkhani wodalilika ngati sizogwirizana nkutheka zokambazo ndi maganizo chabe a munthu
izinso ndi zomwe ndimachitatu mchifukwa ndimakonda kukhala pafoni pangapo
nanunsotu ndiye kuti ndinumphudzitsa tadala ndibwere liti muzandiphudzitseko
mayeso mchemwana wakoyutu akuliyang'ana dzikoli monga mmene amachitira azakafufufu tadala umachita bwino kulimbikitsa ena kufufuza choonadi chankhani komanso kuganiza makuya koma pali chinthu chimodzi chomwe simukuyenera kunyalanyaza ndicho kuthamangira mkalasi musakachedwa